ɗum noon tan emin ñaago on yaafoya tan ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi. Min calmini sowna kardina ñaama fewi kadi e dendagal wonɓe France. Bisimilla.